se ndahorera turishimye kuko dufite umurengezi yaducunguye ku musaraba kugira ngo tubeho navukiye ukore Imana 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 niwavukiye kuri se nitwavukiye